Sanibonani ake ngibingelele ngiphinde nginamukele kwi-channel yenu eniyithanda kakhulu iMlula TV. Ngithe nje mawuqala nqa wena ungena kule channel sacela usubscribe bese ungakhohlwa uklikha i-notification bell ukuze thina njalo masifaka i-video entsha kube wena oyithola kuqala. Uyazi ke nawe kule channel ukuthi asinimosheli isikhathi, asicucuzi, sinilethela zona nje iy'ndaba zishisa bebebebebe ezikamaskandi. Namhlanje ke sinilethele iqhawe lenu lika Maskandi u-Alson Mgube. U-Alson Mgube ke kuvele iy'thombe zakhe laphana enkundleni yokuxhumana u-Facebook nokuyilapho bebonakala khona esedrobheni eyidayisela bukhoma ama-CD yakhe amadala. Okubukeka kuyinto enhle kakhulu ke lokho engasesayidini lami, kodwa iy'mbangi zakhe nabalandeli ebangameseki u-Alson Mgube bebemhleka bathi uyenza kanjani into enjena ngoba kufanele nga ukhipha i-CD entsha adayisele abantu. Kodwa-ke lokho kukhombisa ukuzethemba ku-Alson Mgube ukuthi azibambele yena umsebenzi wakhe, aziphushele yena ukuze kube khona inqubekela phambili. Kanti-ke uThandeni umfo wamanqele noyimbangi yakhe bangasazwene kahle ubonakale aphosta ividiyo lapho u-Alson Mgube engena kwesinye zezitolo edayisa khona i-CD yakhe, ama-CD yakhe nokuyilapho ebemhleka khona ethi uwaze waphupha yena-ke umfo kaMgube. Kanti-ke siyazi ukuthi igcwame elisha nalo njengamanje lipheka i-albhamu yayo entsha ezophuma nje kungekudala. Kanti-ke ubonakale eshuthe nembongi yakhe eyaziwa kakhulu ukwazi nselo okukhombisa ngokusobala ukuthi uzobe khona engomeni kakhe okanye kule albhamu yakhe entsha azoyikhipha. Siyazi-ke ukuthi abantu balindele likhulu, asazi ukuthi mhlambe yini azoyikhipha yena uMthandeni umfo wamanqele. Siyazi ukuthi umntalabho into ehlezi ikhona, kodwa ake ngisho lutho ngalokho. Ake silinde nje i-albhamu sibuke nansi ividiyo yakhe laphana u-Alson Mgube ehambe edayisa khona ama-CD yakhe. Ngithi-ke nisale kahle balaleli emakhaya.
Ngiyambona uMgube lo kudlulana naye okumanje nangu labantu.